Hi guys, Zodwa, Wabantu. Guys, na 2021, ngiphethe amasimba. Ngizowakhuluma. If awufuni ngwazi amasimba, ungakhulumi celeni kwami, ngoba nangawuzwa ukukhuluma amasimba celeni kwami, ngizowakhipha namasimba. Yaqeda ukuwakhipha, ngikusule. And you belong here. Masimba. Is the guy.